Sesivala nje entsambama ngicela nje kwendlulisa i invitation kulolonke eliswadi lelibelieve democracy kanye ne youth nje at large eswatini ukuthi singalesine bafundzi base university labaka IDA bayobe balandza i response ye petition labayimikise kulelivikilesi lesibiyakile ngalesithathu ema students lawa aka IDA lapha eUNESWA aphila impilo lebuhlungu as we speak abakawatholi ema results their future is at stake as we speak so sitabe sikhona seyiswazile National Union of Students ngalesine siyojoyina bobhuti nabosisi bethu sithi bonke bafundzi kangwane abete nema political parties siyawamema sithi akete nema trade unions sithi akete ngalesine siphekethele bobhuti bethu nabosisi bethu siyolandza timpendvulo tale petition abayideliver lapha eUNESWA iUNESWA ke siyathi ukuthi iyunivesithi vele le chancellor loko asikusho without any fear ide vele chancellor and siphinde sikuvete nalokuthi labafundzi lokuthiwa bayakweleta kube besine iyunivesithi lena chancellor lokugqabangako ngabe uyathi ukuthi labatali lababhadale labantu lapha eyunivesithi balahlekelwe imisebenzi labanye kuke kwaba nayi-unrestile khona laven labanye balahlekelwe imisebenzi abakho ibhadalela iyunivesi ihlale idlala kuma-university games ihlale kuba nabo-freshers ngabe ithetha lenye imali kube bekunakhanisayo kuqangako yadayivethwa ya-asista labafundzi waphinze yakhoshwa imali ka-education ngoma yathathwa kulamanye ama-coffers ngoma ikhona imali kukatibiyo ikhona imali kutinsukade kangwane ikhona imali nalesigodlweni imali esetshenziswa bomajaha nabosicalo ku-intertaine ama-girlfriends abo that money should be used usida abantwana baka-IDA nakhona kubhadala nemali holongo sikhanyiso ukuthi siwe kumaternity leave ngathi yabuya ledo di-assist bafundi labasikhiye vele ukuthi singahulumende wabantu sitawukhetha ema-leaders la-sound nothi le-crop ye-ma-leaders lakhona kwathi nje sasivala siswazi le National Union of Students sithi we support the call for democracy leli veleli liyawugqinela ibuswa ngentsandvo yenyenti lona uyatibambelela lolowala nepower but ke siyayati i-interview yema-detectors in history nakasathi awuphuma kupower they become more arrogant nakakhuluma nje lapho esibayeni athi bafundzi nemaswati abhema insango awu uyabona nje ukuthi sekukhuluma umumfu longaphuma at any time kupower asibhemi futhi thine insango asibhemi insango that should be on record wasethuka that is the highest insult lasethuka ngayo wangancisideli nesive la lesilinyalelwe bantu uyabona nje ukuthi awu live vele le leader ileader side vele ileader kuleli vele but nje sithi kusendeka everything asikubeke kube unrecord leli veleli litawubuswa ngenthandwa yenyenti sekude lesikudzingako leli veleli sesifuna nje idemokhrasi ngeke sibe sihlahlatha sikhuluma ngalokunye sifuna idemokhrasi ngalokuthi-ke nalokufundza kuncane kulabalabala phakhulumende ngiyathi ukuthi kubukela nemasotsha nemaphoyisa nemawada langena ngetimbuti angikhulume ngalesiswadi sitawuvana kahle yebe yebantu lenifundze kancane sithi ngalamanye amagama sifuna uhulumende welinyenti lokhethwe ngemaphathi hhayi lesitokfela lesi sahulumende wetinkundla loko akube nirekhodi laba-ke labafundzile lesivanako we want multi-party democracy not the stokfela of one man amandla nibe nobusuku lobuhle asilaleleni nyalo kutawulandzela umhlonishwa sesiphofaneni MP Magawgawu asimlaleleni maswati phambili ngedemokrasi phansi ngetinkundla.